We face. Hallelujah. Ah, 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 plan ah, 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 I plan ka uNkulunkulu uyayifeza nasekufeni kwakho, glory to God. Hallelujah. Kukhona umzalwane owayenqaba ubizo, man of God, engafuni. Hallelujah. Waphila safika isikhathi sokuthi abizwe inkosi, ayibonga inkosi. Kuthe emngcwabeni wakhe baba kwaphenduka abantu abaningi, ayibonge esethule kwaphenduka abantu abaningi. Uma kukhulunywa nje ngemisebenzi yakhe eminye wayenza, eminye imisebenzi wayenza, eminye engazi ukuthi le misebenzi ayenzayo iyona ezomkhulumela ekugcineni okwakufanele aphendule abantwana bakaNkulunkulu. Baphenduka esehambile. Kusho ukuthi umsebenzi, iphephosi kaNkulunkulu owayefakile kuye, hallelujah, yenzeka, kodwa yenzeka ngegazi lakhe. Glory to God. Lithi lale lizwi likaNkulunkulu, oqalile umsebenzi uyakuwufeza futhi. Uma sibuyela endabeni kaSamson, uSamson bambophe ngamaketabu ukuthi sizoqeda uSamson. Number one, uSamson, uSamson asimkhipha amehlo. Hallelujah. Angaboni. Glory to God. Ngifuna ukuthi kuwe kubuhlungu kangakanani ukwehlela ngezansi. Kubuhlungu kangakanani ukuba sendaweni efudumele. Ngoba sizofika isikhathi la khona bezokugunda. Hallelujah. Bakhuce amandla akho. Ayibonga Nkosi. Babe kuphutha amandla akho bese bekhipha amehlo. Hallelujah. Sokuthi noma ngabe uthanda kangakanani ukubuka umnyango wesonto, ungasakwazi ukubona. Ayibonga Nkosi. Glory to God. Awusenawo amehlo. Hallelujah. Bamkhipha amehlo uSamson. Bambopha ngamaketane. Glory to God. Benze celebration. Kwaba ne-gathering enkulu. Walandwa uSamson. Ayibonga Nkosi. Kulandwa umuntu one-purpose kaNkulunkulu. Hallelujah. Kulandwa indoda yamandla. Glory to God. Walandwa uSamson eseboshwe ngamaketane, izandla nenyawo. Hallelujah. Esehamba hayi ngale ndlela wayithanda ngayo ukuhamba yena. Glory to God. Ngifuna ukuthi mina uma wehlela ngezansi, siba khona isikhathi la ozizwa sengathi usuboshiwe ngamaketane. Hallelujah. Abanye kosiyami basemaketangeni nje kamashonisa baphakathi. Ngifuna ukuthi ebazalwane, ngifuna ukuthi uma usalanda imali kamashonisa uyehla uyezansi. Ngoba ngesikhathi umashonisa ekhipha imali elingako, ukhokha ngeketabu lokuthi awuzukuya ndawo la engeze ukubona khona. Hallelujah. Abanye bathatha even namakhadi ethu ahamba ayozikhiphela yena imali ngesikhathi athanda ngaso. UNkulunkulu thina akasidalelanga ukuthi uma sifuna imali sehlele ngezansi komashonisa. UNkulunkulu thina usidalela ukuthi uma sifuna imali singene kwi-alignment ye-purpose. La kwi-alignment ye-purpose, that is where our blessings are. Ayibonga Nkosi. That is where uNkulunkulu athi uma ebuka sikulayini athi I'm happy with my children, therefore I will bless them. Hallelujah. Agasha unkulunkulu.